Nabambana kanje kuyonakala ke manje.
Yes.
Thank you.
Amen.